Hey, I say, go in there and jump in your opinion against the Pagato Wendu. My panda won't go far. Oh, but I prove it, nothing in me, and it's easier. Yalmeli Kuniso. Got a man full of my likes. Now I'm a new concord and concord and concord. Woman full of my likes and I'm a following. Got a lazy Kuniso. Who would you go to in your solo? Who is the blood on go? For 2021, now teach him and get up on the Tafula. Okay, good old Shikuns. I want to know some Shonosi. Okay, take this. I go to Gamelo Gate. I'm a man to another pair of tab. Now they go up in here. Now I come to the drama preaching. Zakara Machine. Pumani ni ovota, ni vote kahle, ni votele iqembu lezepolitiki enilithandayo. Bangathi abantu abangalo kujile, abangaphaliselanga uvota. Kodwa ke into engifuna ukuyisho, Yesu wangisana masinenkomazi. Izolo benginomhlangano ngiyasizizinja ikhonkoda. Izolo benginomhlangano nomongameli wezwe. Ophinde abe umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa. Benginomhlangano naye angithi uphethizwa ngithi.
Yebo.
Ungo-ANC angithi. Manje-ke khulani-ke ngani zakwethu umongameli uMatamela uCyril Ramaphosa ngihamba nethimba lamabhinca ngikucela ukuthi ubaba oyinsika ngoba uma ningakhohlwa umlando niyoduka ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo mshayele ihlombe ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo njabingalele bese siqhubekela phambili ngenhlelo ngoba uyena ozala amaningi aningi aseAfrika ubaba wey'ngane zonke.